yako hapana sema mama wana ila nikabaka nayo yako wangu huyu Mungu wa kumbini katikana fatale mama haustaria wazama haustapa nayo mamba futuwa mama
ifu naichika
Thank you.